urafise bije y'umugwi wo mu troisième division
bije
twara
bije bije ushizeho mu troisième division football cyihebera aho ucibera hajya nyine ni hano sanga umujyango meme na no mugore n'abana bawe bagaze papa byo kuragira sibye
eh none hajya bakinyi baraza bagakora entraînement match bagakina nyagira na kimuba
ibyo ya kana na mama mutuzo dakwereke
none nukuvuga
yuko mama bakinyi botera imbere gute
ugiye kugira bije usanga umupira wo cuheba
akiri kare
nubwo yuko uyu atanga utamenye yavuye
we is football uje mu kwera ikunda no depense utakoresha nubwo ati jenga niko na nyungu nyinshi z'umurengera no bikore kwera ubikunda
reka turabona ubutumwa hari wabuze udidiye donabuze ngo kubwangi ganwa jya mu Burundi ngo gishwe nuko ritarabwa ku ma television ngo giyotera imbere gute atawurira aba isi tugeze ko ngo niyo kiyo Go television cyari terimbere.
Yo nya nindi atu itara turashika ko twebwe.
Ama Droit TV
bracha tugoye sinzi kitugoye cyari cyo sinzi ko ari axe ya federation sinzi ko ari bashaka kuyerekana. Muga uno munsi birababaje Mercade. Jino shaka kuzakorekana gute nzi ko nza guhagara kuri ku mabati na kamera yiwanje izimvye.
Yariko nahandi bara kamera bari ku mabati bya nibisanzwe.
Ni gake kabaho.
Sicyo bizabazo tacyo cyabuze.
Oya nibyo ndiye da code accessoire ya materiale bakoresha ahandi babigoye.
Abo nkura biterivyo yoza yokunguka.
Byose birimo.
Abarundi burya ga grace ubona bari tayari kubogura ama decoder yo kuraba Primus League.
Abarundi boyagura kuko nimba barinze bagura yo kuraba hanze mbe kwera iki twita ivyo hanze tutita ivyo mu Burundi. Indi pana y'abarundi. Abandi natwe turafise ingorane. Kwa iki tushaka kuri televiziyo tutoshika ku kibuga. Kuko iterambere rya mbere rizoba mu gihe tugiye guteza imbere ijya migwi, tukaza kuraba kuri stade bariko barakina. Kuko nimba ngiye kuri stade ndatanga amahera mu
Real Madrid iri kirakina na hakaba hari na Interstate na Magarang Boys uja kurabana.
Magarang Boys Yo no takura
yari yo muri no kukazi.
Oya sino kukazi kubera ko reka tumanze dukundi
dufate kuri televiziyo yuko match ziko cha muri Canal Plus. Dufate kuri nimeri I hariko hacako Real Madrid iri kikina nundi mugwi usanzwe nka dufate nkande nka
Mallorca
muri Espanya ari ganyene. Hanyuma kuyindi nimero hariko Vitaro iri kikina na